Abansere eye krokuma bia enipa a etiti mu no adwuma titira wonom eye kuya adwuma enema hodo bia wodua etese eburo banche ene brodie ena woye ho adwuma e wokrodua yi emu adan a amanfo a etete abansere etiti mu ebi eye enete dan a wonom edi enuia ena agina edi netie atetare wonom ani suade hunu ene se wade wo mofra be ko school na waje entity ye said ye be ya dan kwama bi no wo mo ebetumi anya gina brepa e wonom abrabu mu nanso ni nyina emu no sa ani suade hunu e ye atonsuom esan se adisua ho nsem e wo ekuro mu no anya ade a egina ne naso kra classroom sa e mofra yi e kwaje entity ye e wo mu e ya ade a eye enuia e na wonom edi asie na wade esre ekruso classroom yi emutena ayedene ede ama akyerekyerefo ene mofra a womonsoso esuade ewo asie bi no esanse abribiara ya enframadenden ebebo anase owiabrane ebebo anase empo ensuo begyamu no na aye bibie wo ho ede ama adesuafo yi ene akyerekyerefo a wo kyere wonom ade e mofra mienu ya omunyina agentiteye ewo abansere skui emuha ene onua tv kasebo etwetwe nkomo a wode atudwa ekyerese wuyi se awia ene ensuo ene mframa eha wonom na awowo ene ade nso etumi bam ewa bra wonom eti empatadan ase na wonom esuade
ye pese eba mesi dan ma ye dan a yetene dan nye aya ensuo ta ade na esuane ye dai suan ne ye pon school ko fi nti ono ne ye sre ban se o mesi dan mai
en so ta na pa na class ye nyina ye tan ye ntimi ntina se na ye ai teachers won ka se ye mesi sa busi anguha tan so nyina pa ye sre mwa sa mai mabua ye
e wo enfie mpimie nu ene edu enwatwe mu no Rotary Club eye enhyehyeye ekosi school dan e de ema wonom a na eye adankura wode efa kejifo sede ebeya obetumi akyere emofra yi ade ewu mu ewo enfihyampimie nu ene edunkun mu ene afi October bosumi ye mu no head teacher ya wono ene wo school mu ebo moden e de kwatu Brekum West mensin nu enim esrey se anke beya wonom emu ano 400 cedis na wontumi emfa meye nsiesie kakra ewo adan no ho sɛde ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma adesuafo yi atumi anya entity yɛpa na ɛsusu besi sɛ nɛ yɛ ayɛ ne mu ɛkɛsɛ yi assembly no anya emfi wɔ no
sɛ nkra no arezia up to 220 students sɛ sɛ nkra na ɔmo wɔ sɛsɛ a school da no entimi sɛ community na na ɛtwetwa nnua wɔ yɛ sɛ patawe no sɛ wie ɛbɔ a ɛyɛ asɛm nsuo ɛtɔ a ɔmo ntentena bus no nyinaa
Assemblyman ya owo abansere electoral area eye urua Samuel Opontia wono soso ede eto yanim ekyerese enam wohia buburo ya edokura manfo ewo abansere krodua yi emunti no aka ho bi amomo ankasa entumi nkeka wonsaase na womfa emwa school no empuntuo wafa akonya no so atoto asere amanfo ne wono ma wonsem ewo bie se womra won emwa
tu ho na mon assembly minimunua demo atu ho a sensom besie no omunye de obi anya moye mesese se assembly no ne aban kamum na omomoye na school no mesima abansre
aban crash pani ya owo Brekum West mensin mu oru Patrick opon ya nanum ho a na ukodi ade se aban crash pani no e de atodwe kire se wono ankasa abuanan akọ abansre krodwe no mu e de nani krotwe wisi akọ hu se de school no etibia esitie na washebo ede atudwa ekyere se wone ne mpanifo a ewo assembly ho ebeba abidi enkomo na wonom ahwe kwampa wo befa so na wapesika ede akoboa se beya wo betumi ede asiesie adan a ewo abansere na emofra no nsusu no enye baabi pa atena esuade
demi ankasa me demeni ehweye school dan se ne sitie na eyare ho sem teachers say omo kra me bo mo abaso because obi a kyra de a wakon ni mo pagya ne tia bepim bia akacha mo so omo twentwen so na management yen shea na yen capture wo nti ebebam ene de budget ne de edan se bo ebebam nti ebam ewia yetwen se nyame adom ne sika eba enimo nimo ya no na ne bitumi ayaboa ama nkra no enya baby atena